Welcome to our FANS Wethu TV. Bafana Bafana 1, Congo 0. I'm joined by a fan, my brother. What's your name? Where are you from?
Hey, I'm your last. Michael.
Oh, Michael.
It's tall.
Where, Michael? Why are you tall?
Ronaldo.
So Saleng is he Ronaldo was Africa.
Injalo. Injalo.
Umunapule Saleng.
Injalo.
He is the Ronaldo.
Ronaldo wala emzansi.
Wasemzansi.
Injalo.
No question.
No question. Injalo. I jig. About number 7 the squad in Injalo foot.
Yeah.
Injalo.
Bebeku man of the match yakho. No mabe kuban.
Cha, man of the match is uniku Forster.
Foster.
Yeah, the best
player.
We replace Ubin Makat manje.
Yeah.
Ubin Makat usina njengamanje.
Yeah.
Uforster.
Uforster.
Position.
Yeah, bobaba.
Matho ichance lepalini.
Uyabulala.
Mo striker.
Yeah.
Position.
Yeah. And kill.
Injalo.
Yeah, bobaba.
Striker's dribble kakhulu.
Yeah.
Position and passing.
And kill.
Injalo.
Yeah, bobaba.
So okunye futhi. I'm a supporter.
Yeah, Baba.
I support people. I say pants are cool. Ibhola sisapota ama club.
Not the national team.
Not the national team. Yeah, yeah, khona kumele sibeke njoba injalo.
Yeah.
Okunye futhi njoba ibhakanyana njoba kade abeke uti no kunabantu abasuka bakhethwa kakhulu.
Yebo.
Uti uma kuntu national team iyaphuma kunabantu abakhethwayo. Kodwa bangabuye banga support kakhulu ibhola.
Ngiyathola.
Yabona nje so na le nto inomthelela mube esquadini na.
Yebo baba.
Kunabantu abasupporta kakhulu ibhola bahamba zonke i-stadium. Kodwa kunabantu abakhonjwa ababili abathathu.
Yeah.
Nalendo ngathi inenkinga futhi kakhulu.
Ifavoritism.
Ifavoritism iyikhosta kakhulu.
From ubani abobani abakhetha abantu?
Hayi laba phezulu, isafa yakho.
Isafa
hayi inenkinga.
Inenkinga isafa.
Umuntu akathathi ukuthi usupport ibhola. Hayi ngokwazi ukuthi usibani bani.
Yebo.
Injalo.
Waso bakhetha ngokwazana.
Yawu bamujwayele bayamazi 5 years back.
Yebo baba. Ungangitshela mhlambe ukuthi abobanda abakhethwayo
la. Ake sakhuluma
ngababantu. Igama
liyabiza.
Igama liyabiza. Okay ngiyabona baba.
Asafuni lawo kangako.
Yebo baba.
Yebo. Manje njoba silazi usupport ibhola.
Okay.
Ngamabhakani.
Yebo baba.
Kodwa ibafana bafana.
Yebo baba.
Na kanje noma ingayithela sisuka silapho
thina. Sobe score.
Noma ukuthi igame se FNB kuyichiefs na support ibhola.
Yebo baba.
Asupport imuntu.
Yebo baba.
So ngibhakani akho ngisupport onga ama team.
Yebo baba.
Mina ngithanda ibhola.
Yebo baba.
Yabo into njalo.
Yebo baba.
Manje iChiefs ne Sundowns usongikhona.
Usobukhona.
Mawu lo Sundowns ne Polokwane City ngikhona angisupport i-team eyiwani.
Yebo baba.
Ngibhakani akho ngisupport ibhola yasemzansi.
Ngisupport ibhola yasemzansi.
Hayi
ngibongile Michael.
Injalo.
Thank you.
Asibonga bafowethu.